riyadi iyo laxanka iyo darasho kawa kawa darasho heesti shiro waxsana okay yusuf erayo
Yeah.